gotta say, I'm on the boat.
Niya tunapita kama kupata kwa zamu o zamu yangu itafika. Kusubiri yangu mimi kusubiri. Natuma. Just check. Just check.
They money here is right.